Madzi ndi moyo, Madzi ndi moyo, Madzi ndi moyo, Madzi ndi moyo, Madzi ndi moyo. Zambili sizinga yende. Opanda maziwa kumangira nyumba kuchapila kupikila maziwa ni moyo maziwa ni moyo
maziwa ni moyo
hey
maziwa ni moyo
maziwa ni moyo
maziwa ni moyo
Madzi wo,
Madzi ndi moyo,
Madzi wo ndi moyo,
Madzi ndi moyo, Madzi ndi moyo.
You guys are good.